Ka noho te koro matua hou o Tāmaki Makaurau ki te taha o te runanga minita o te kāwanatanga. Koina te whakaritenga a te rōpū reipa ki te tūpono uruanora atau hei kāwanatanga. He mea whakaputa te whakaritenga nei I te kauhau a Phil Goff mō te kaunihira matua hou o Tāmaki I te rānei.
And what I am recommending today is that when an issue, a specific issue affecting Auckland, is before the council, before the cabinet, that the cabinet invites the elected representative of Auckland, the elected mayor, to participate in that decision before a cabinet committee.
Te kaupapa matua kua tūtuia e piripi ki roto I tana kōrero, te whakahokinga o te reo o Tāmaki Makaurau, ki ngā tangata o Tāmaki Makaurau.
I tana kauhau I tō wai tia hoki e te tumuaki o te rōpū reipa te kōrero, ki te pōtingi a rāno tia a reipa hei kāwanatanga, ka whai tūru te Māori ki runga I te kaunihera matua hou o Tāmaki Makaurau.